ndaguha ikaze wewe udukurikira ngaha kuri Shami TV. Nizere ko umeze neza. Ngo hayikaze ikaze iteka nitekane kubana namwe kuri uyu munsi wa kane igenekerezo ya 16 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Nshuti namwe bagenzi, reka duce twinjira mu nkuru neza neza idonido. Uyu ni umuhungu wa perezida Petero Buyoya. Petero Buyoya yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi inshuro zibiri, kuva mu 1987 kugeza mu 1993. Aza kongera kuva kujya ku butegetsi kuva muri bibiri, kuva mu 1996 kugeza muri 2001. Uyu ni umukuru w'igihugu wabayeho, wagiye ajya ku butegetsi ateye kudeta. Yari umukuru w'igihugu, ku gutera kudeta byari ibintu byoroshye cyane. Yari umwafandi ukomeye, ku buryo gutera kudeta byari ibintu byoroshye cyane kuri we. Rero nabo babaga bafatanyije abagaze ukuntu azikubashyira ku murongo neza, ako kanya bagahita batera kudeta bikaba birarangiye. Bayitera inshuro ebyiri kandi koko birabahira, yayoboye rero Burundi. Murabizi ko rero umwaka wa 2020 yagize gutya apfira mu gihugu cya Mali. Ni igihugu yaramazemo imyaka myinshi, kuko kuva yahunga yahise ajya muri Afurika y'Iburengerazuba, maze amara y'igihe. Yayoboye rero urwego rwari rwarashyizweho na Union Africaine kugira ngo ruhagararire, yagomba kuhagararira rero African Union muri Mali ndetse no mu gice cyo muri Sahel. Uwo rero ni wari umuyobozi waho, kandi koko yari akenewe cyane. Ngira ngo murabyibuka ko iyo ishyirahamwe rya Afurika yunze ubumwe ryashakaga niwe ryatumaga nyine mu bibazo bya Mali. Murabizi ko Mali yamaze igihe kinini ifitanye ibibazo n'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane itavuga rumwe n'ubutegetsi. Rero yari umuhuza muri ibyo bice, ariko nanone akaba yarashinzwe Sahel, igice kiraruguru hafi ya Mauritania. Bakunzi bacu, uyu musaza rero perezida Petero Buyoya yari igihangange birazwi, ndetse nimba mubyibuka neza iyo havugwaga inkuru yuko agiye kugaruka mu Burundi, namwe murabyibuka ukuntu byagendaga. Wabonaga ko mu Burundi hacitse igikuba, wumvaga baravugaga niba baravuga bati none haraza ameza ati araza bimeze bite. Mbega yari umuntu w'igihangange, ndabikubwiye yari umuntu w'igihangange kuva ku butegetsi bwe. Urabizi ukuntu byari bimeze. Yari umuyobozi w'igikura nkota. So ntagere ibiriro nshaka ko tuvugaho. Hari umuhungu we rero witwa Olivier Buyoya, ndetse mu minsi yashize perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangazwa yari ari ingozi mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru n'abaturage. Aravuga ati hari abarundi bari hanze y'igihugu ubona bafitiye akamaro igihugu, ati ndetse muri bo rwose harimo n'abahanuzi banjye. Avuga uwitwa Olivier Buyoya rero, abantu nubwo baje kumenya ko kumbe umuhungu wa Buyoya asigaye ari umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo nimba mubyibuka impamvu byateje polemike, nuko urumva Burundi bwanze gushyingura Petero Buyoya mu cyubahiro, kubera yuko igihe bamushinjaga ibyaha bitandukanye, ndetse byavugwaga yuko ngari umwe mu bishe ndadaye uya perezida Amerika rundadaye ugifatwa nk'imboneza ya demokrasi mu Burundi. Uyu rero kubera ko yashyirwaga mu majwi yabagandaguye uyu mugabo, uyu perezida w'u Burundi, byaje gutuma adahabwa agaciro nyine ngabe yashyingurwa mu buryo bw'icyubahiro. Nuko ubwo rero uyu muhungu Olivier Buyoya ni umujyanama rero, n'umwadvisor wa perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo rero byatumye abaturage bavuga ati se bishoboka bite ko umuntu yaba umujyanama kandi papa wataravugaga rumwe n'ubutegetsi. Nuko ariko perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko yarebye kure, ndetse agasanga adakwiriye kuba yagendera kuri ayo mateka ya kera, ahubwo akwiriye kureba icyo uyu muhungu amariye igihugu. Ngira ngo mwarabibonye yuko n'umugore we Sofia Buyoya aherutse guhura n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, nawe bagirana ibihe byiza. Mujya mubona yuko Angeline Ndayishimiye ajya akunda guhuza hamwe ababaye abatambukanyi b'abakuru b'igihugu mu Burundi, ukabona nyine ngira ngo mwarabibonye arya bari kumwe na Ndayizeye, mutambukanyi wa umutambukanyi wa Buyoyo uyu nguyu n'abandi nkabanga ukabona bakoze rwose ikiganiro gikomeye cyane. So rero uyu muhungu we Olivier Buyoya uyu munsi wa none ari Kigali mu Rwanda, Kigali mu Rwanda aho yitabiriye inama inama ya 11 y'aba CEO cyangwa se y'abayobozi b'ibigo byigenga. Iyi nama rero yayijemo maze ageze i Kigali avuga akajambo keza ngira ngo mbabwire. Mbere y'uko nkababwira, reka manze nkubwire uyu nguyu yari inde. Uyu muhungu ni umuhungu wa Perezida Peter Buyoya. Rero mu minsi yashize aherutse guhabwa agashimwe Olivier Buyoya, umuhungu w'umuhisi Peter Buyoya wahoze arongoye Burundi, yahawe agashimwe dore ko uyu nguyu azwi cyane mu guteza imbere ubutunzi cyane cyane ubudandaji n'amahinguriro mato mato. No kuvuga ko byandi bita ama SMEs. Rero ni ibintu akorera mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba ari byo byatumye ishyirahamwe EFC rimuhagashimwe. Iryo shyirahamwe mpuzamahanga Societe Financière Internationale ritanga ingurane yo kuzamura ubutunzi biciye mu budandaji n'amahinguriro. Ubutwari rero, umusaruro hamwe no gukoresha abakozi neza, gestion du personnel, nivyo iryo shyirahamwe rivuga ko byamuranze aho yatwara akarere kagizwe na Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Liberia no muri Sierra Leone ahamaze imyaka 10 kuva mu mwaka wa 2009, ubu bimaze kuba imyaka 12, ahubwo si 12 gusa 15, kakabaro kariswe W BG Manager of the Year Award, WBG Manager of the Year Award, ako nagashimwe yahawe. Uyu mugabo rero ayobora rero rino shyirahamwe EFC, ubu noneho ani uriyoboye ku mugabane wa Afurika yose. Kuva rero mu kwezi kwa kabiri 2019 yakora muri ico kigo imyaka 2 n'amezi 9, kuva rero muri Ruhuhuma 2017 gushika 2012 yatwara ishami ryo muri Guinée mu gihe cy'imyaka 2, aho yari umugenduzi akongera akaba n'umuhuzabikorwa hagati ya leta n'ikigo EFC. Kuva rero muri 2014 gushika 2018 yatwara ico kigo muri Afurika y'Epfo 2 ans et 6 mois. Kuva 2011 gushika 2014 yari umuyobozi mukuru w'igisata gitanga ingurane. Hanyuma kuva 2018 gushika 2021 yakora imyaka 3.5, akaba kandi yarajejwe imigenderanire ni banki mpuzamakungu Fonds Monetaire International. Naho kuva 2014 gushika 2018 akaba yariga mu Bubiligi. Uyu muhungu rero wa Buyoya ubu tuvugana niwe muyobozi w'ikigo EFC. Rero yagiye ahabwa udushimwe twinshi bitewe n'ibikorwa yagiye akora. Uyu rero nye n'icyubahiro Valise ndayishimiye, nawe yaramwizeye aravuga ati kweri ni wewe ukuriye kumbera umujyanama mu bijyanye n'ubukungu. Ubu tuvugana rero ni umujyanama wa nyakubahwa Evariste ndayishimiye. Uyu rero muri iri huriro rero rya inama yabereye mu Rwanda uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2024, Olivier Buyoya rero umuhungu muhisi Peter Buyoya nawe yibereye i Kigali, aho rero aho ari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu ndetse n'abandi ba CEO abayobozi bakomeye cyane b'ibigo bikomeye byo mu kumugane wa Afurika, aho bari kuganira ku bisikurisije zitandukanye. Uyu muhungu rero yageze i Kigali, akigera i Kigali aravuga ati yakanze mbabwira ikintu yavuze rwose amagambo ashimishije Olivier Buyoya, umuhungu w'umuhisi Petero Buyoya waguye muri Mali. Yavuze ngo thrilled to be in Kigali for 11th edition of African Forum, delighted to meet EFC all clients and partners and engage in impactful discussion to ensure Africa is at the table, not the menu. Mbega ati nejejwe no kuba ndi i Kigali, nejejwe bikomeye no kuba aka kanya ngeze i Kigali, aho naje mu ihuriro rya 11 ry'inama y'abakuru b'ibigo ba Afurika, ndetse ngize umugisha ko ndaza guhura n'abakiriya ba EFC. EFC nyine ni cya kigo ayoboye, ndetse nkaza n'abafatanyabikorwa, ndetse tukaza kugirana n'ibiganiro biri butanga inyungu, biri bugira icyo bihindura, ndetse no gukora uko dushobora kurya Afurika iza ku meza, apana iza kuri menu. murabyumva neza tironejejwe bikomeye cyane no kuba ngeze i Kigali uyu munsi wa none nkaba ngiye kugana n'abandi bantu tena n'abakiriya. Muri make rero Olivier Buyoya nk'umuyobozi w'ikigo EFC akaba rero ari Kigali nk'umuyobozi rero birumvikana yahageze rero ahita apostinga tumwe mu dufoto twiza tw'umujyi wa Kigali yifatiye ubwe na telefone yiwe. Rero bakunzi bacu Inishami TV reka tutarasoza nkubwira ibindi bintu bibaye mu Burundi. Hari umwana w'umukobwa n'umwigeme ari muri Arabia Saudite, mu byukuri ari mu bibazo bitamworoheye, turagira ngo tumutabarize mwumve niba ari cyo mwamufasha. Yitwa Albertine Ndagijimana, n'umwigeme avuka ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya, yaranabaye mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Muri kino gihe rero ari muri Arabia Saudite ahamaze amezi make mu kazi. Abiwero barahangayitse kubera batagifesa amakuru y'umwana wabo, basaba batwara Burundi gukurikirana ikibazo cy'uyu mwana. Narijya abarungika Barundi kazi muri Arabia Saudite byahindutse politike na leta ikanabikuramo amafaranga. Ibyo rero byateje ikibazo bikaba bituma aba bana bahura n'ibibazo. Rero uyu mwigeme yaraburiwe, yarabuzwe irengero, yabuze nta na contact yiwe, nta nubwo bakibona ko abajyango we ntibakibona uko bamucontact. Rero abatwandikiye bagize bati muraho, ati mahoro, ati cane mutama, jewe ndi umuntu ndi mu Burundi, twagize ikibazo. Hari umukobwa aheruka kuja Arabia Saudite, rero kuva ashikayo yarakoze akazi ariko ntibari bwa muhembe. Niho rero yagize gutya arishuza agashahara kiwe, baca bamurengera ko n'amahiri. None kuva ubwo turongera kumutora kuri telefone. Umukobwa umwe babana mu rupangu niyo twaciye ko tumubaza ikibazo yagize, icyo yakoze, gusa yatubwiye ko ivyiwe bisa n'ibirangiye acara tuburoka. Twashaka tubatakambire no kuri mudutabarize, muzoba mukoze. Kumbure leta haraho yobona ubutumwa bwanyu bukagira ico bufashije, kuko ndabona ari vyinshi mukora bigashika. Umukobwa yitwa Ndagijimana Albertine, murakoze. Kimwe rero mu vyo twahakuye nuko uyu muryango ufite ikibazo, ariko kimwe mu byo twamuhanuye ni ukurondera sosiyete yamurungitse igatanga uwo mukobwa atumbereye amazina na telefone y'umukoresha kugira byorohe ko n'abategetsi bagira icyo bakoze. Hano twohanura abakobwa bari muri Arabia Saudite ko bukwama bafise umuntu mu muryango azadresse yabo, bagize ikibazo byorohere kumenyaho barondera. Arabia Saudite ni igihugu kinini cyane ku buryo bwo kumenya iyo umuntu wamuronderera. Iyindi nanone igihambaye ni nomero y'uwabarungitse be n'umwidondoro wiwe. Abigeme nyaboneka ntimwirukire gusa kuja kurondera ubuzima muri ico gihugu bitorosha, ariko nitwareke n'umutekano wanyu. Wogira ico ramenya ku bihe uyu mwigeme ari kacamwo, ikibazo arimo canke n'icyakugwa kumutahura, yabidusangiza ngaha kuri Shami TV. Mwese muhawe kaze kugira mugire cyo muvuzeho. Uyu mukobwa aritwa Ndagijimana Albertine, uyu nyene abajyango be baramuhiga bari baramurondera ariko bamubuze. Ubwo rero turamutabarije, ababa bazi amakuru yiwe nyaboneka batanga amakuru ku bajyango biwe canke bakagira n'undi muntu babibwira. Turazi ko mudukurikira muri mbenshi ngaha kuri Shami TV, ubwo nawe yagira co aza gushikiriza hanyuma n'abandi bagahita bamenya uko vyifashe uyu munsi. Mwe mwese mudukwikira ngaha kuri Shami TV, reka tubashimire ko mwaduteza amatwi. Twababwiye Olivier Buyoya, umuhungu w'umuhisi Petro Buyoya, uburyo ari Kigali kandi arahageze avuga ijambo ryiza. Ikindi nababwiye ahageze ibyo akora byose nabibabwiye, namwe rero mujye muri commentaire muganire natwe. Turabakunda, reka tugaruke mu kanya.